Hi, back in the saddle again. I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, and the longhorn cattle feed on a lowly jimson weed. I'm back in the saddle again. I'm riding that range once more, toting my old 44. When you sleep out at the night, where the only law is right, I'm back in the saddle. Whoopie-tie, whoopie-tie-o, a rockin' to and fro, a back in that saddle. Whoopie-tie, I'm going on my way, back in that saddle again. I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the holy whimsin weed. I'm back in that saddle. Whoopie-tie-ay-o, rockin' to and fro, back in that saddle. Whoopie-tie-ay-tie-ay, I'm going on my way, back in that saddle again. Da 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 da